Ahi, namamukela nakambe ka Master Stronger Analyst Channel. Namtida khayalola hi Ben Mayengani na Yaris. So mhaka ya Yaris leyi ni sungule ku va ni yi twa hi Mr. Post ka risimu leri ra yena ra damba vakhegulu. O murhandza ngi swi tekela nhlokweni mina swa timhaka teto until mhaka leyi yi fika yi rhipotiwa ka media. So ni fike ni hlangana page leri veri Xitsonga Music Promotion lava nga fika va tsala va ku President Mayengani va le ku tsandzekeni ka ku lunghiza movha ku ve fike so much influence va tlhele ka Yaris and then va kumisa ku na link la va ku evinyi va internet ya yeah, and then fika ni press the link leyi nga fika ni yi ni yisa ka website ya vinyi va internet tanihi swi swi vona kwalano ya yeah, and then headline yi tsala hi ku Ben Mayengani back to Yaris from BMW author Nsukubalo Mayengani the Khomisa. Even the Nihla as follows. President Mayengani has been known for his lavish lifestyle. Apparently, he's now struggling financially to an extent. Yago, he's now downgraded to Yaris from his BMW. This is said, apparently, his BMW eBay gearbox. Vale ku tsandzekeni ka ku lunghisa ya so mhaka levhelovhela ni nga zi ni yi landzela ngopfu until se switsalwala so swi kombe na ku na ntiyiso wo karhi ka timhaka to Ben Mayengani hi ye Yaris from ngoma leyi ya damba vakhegula. Unfortunately the picture at the provide one ka this website but from my investigation ni fike ni kuma only this Yaris leya black leyi nga yi vekela kwalano yo leyi ni nga vona ka ti-Instagram to tala mi kuma ku hi yona yi nga around the yard a muti wa yena loko u ra n'wi za mi subscribe a ni ta kumela mi tlika subscribe.